Yeah! ndibatsirirewo munhu iyeyo mubatsirei munhu iyeyo mubatsirei songu yake yakanaka but ari kuvhoka ka ngavhuke chaizvo chaizvo handa kukushora
Yeah. Fine, by the way.